Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usjoin cindezela ibutton usubscribe bese ke uyahlala uyalindela udaba engikuphathele lona luka Sinky Mnisi. Sinky Mnisi oyi-director ye-Highlands Park iqembu elidlala ku-Absa Premiership. Siyagxeka nje kakhulu lona ke oyi-director yayo futhi leli qembu yena ke uLarry Brookstone. Uthi ke uSinky Mnisi le ndaba le ayizwile yokuthi iqembu le-Highlands Park lizodayiswa. Yena ke akayazi leyo ndaba leyo kodwa ke uzalindela ukuthi ke mase bahlangene emhlanganweni ayizwe kahle. Enye into ayivezayo ukuthi yena ke uLarry Brookstone uthi wayele vele ukudayisa amaqembu ne-Platinum Stars yadayiswa nguye.
Ithi ngiyibeke nje straight uye kanye lo Larry Brookstone. Look, yabona mfowethu, ngiyaye ngithanda ukuthi kuyofika isikhathi la ngizoke ngicacise khona izinto. Uyabona kubuhlunga ke especially thina esize esintsundu. Uthi uzohamba uyolima usebenze. Uthale nzima usebenze uthi masofike la sofike khona kube nabanye abafuna ukuvuna iyithe. Ngikusho lokho ngenhliziyo ebuhlungu if ngempela le nto leyikhona ngoba mina ngakayithula angiyazi maybe bayazi bona njengabelungu. ULarry Brookstone lo ngikhuluma ngaye mina ngaqala ukumbona siku-Premier League. Ma ngifika nele Highlands Park ngayithola iVodacom ngaleso sikhathi oyi-ABC Mutripe ithi ngiyibeke kanjalo ma ngiyijoyina. Bana 10 years iHighlands Park ibina 10 years ihleli ku-ABC Mutripe League. Maba ang-approach u-Bradcast. Ndenda, kunenkinga la. Sinayo yonke into kodwa sikhona ukuyandaba. But mina, okay, let me help you. I'll join the team, ibe i-shareholder, siyithathe. But kufanele ukuthi team ibe-based ethembisa. Ngoba i-Highlands Park, bokuyiqembu labelungu, alina-support, alinalutho. Ngizoqala phasi lento ngiyilungisa. Ukukhuluma nje iqiniso mfowethu, ngalithatha le qembu from ABC Mutripe, the Premier League. Loyo mlisa mumbi engikhuluma ngayo, walithatha walibisela ku-first division uhamba wasayina inkumbula yama-player engawazi ukuthi enza kathena uyi-technical director. Nga-complaina kakhulu kuyazini. This guy doesn't know football. Never mind ukuthi singama-directors and shareholders. Kukhona ukuthi abantu bayishaya ifuba mfowethu ngento abangayazi. Uyabona mina I've stood the test of time ku-football. Ngihambile le ndlela. Ngi-passionate about football. Konke la ngidlule khona bazokutshela ukuthi no, udlule walima kwabonakala. Kuzongizwisa ubuhlungu kakhulu uma kusho ukuthi kunesinqumo esinjalo esithethiwe. Ngingazi. Ngoba ngempela. Kuyawuhanja indawenda. Kodwa ake sibheke sibona ukuthi kwenzekani. Mina ngufiki wakwaMnisi. Shareholder ne director Highlands Park angiyazi le nto le. Siyawubona ukuthi iyawufika phambili kwenzeke nangabe kusho angazi lutho. ULarry angazi mhlawumbe yena udecidile ngoba naye ngiyazi ukuthi ne 20% share maybe bahlanganisile ba decide ukuthi mina ngise lutho manje. It's fine but asiboneni ukuthi kwenzakala. Mina angazi lutho.